Wuoro ohero wuowi, kendo oseketo gik moko duto e lwete. Ng'at moyie kuom wuowi nigi ngima manyaka chieng'. To ng'at ma ok owinjo wuowi to ok none ngimano ngang'. To mirimb Nyasaye osiko kuome. Jo Kristo, Nyasaye ber seche te. Kawuono wach Nyasaye luongowa mondo wapar weche ariyo madongo e ngimawa. Wach mokwongo, wapar ngima mar Mtakatifu Stanislaus mane ochung' motegno yie mare, mane oyie tho to kokwedo Kristus ngang'. Ne oyie kuom wuowi, omiyo wuowi miye ngima mosiko manyaka chieng'. So today the word of God is inviting us to reflect on two things. The first thing to reflect on today is the life of Saint Stanislaus. Saint Stanislaus believed in the Son, and because of his faith in the Son, today we remember him as a saint. Is a saint because he remained steadfast in his faith. Wan kaka jo Kristos, ere ng'ama oyie wito ngimane to ok okwed Kristos? Oyie ni mondo chwoye gi pala mondo otho, to tamore ni ok anakwed Kristos ngang'. Mano e kaka ngima mar Stanislaus ma waparo kawuono nobedo. So Saint Stanislaus was born in Poland in the year 1030. And he was chosen as a bishop because of his excellent gift of preaching. People used to come to listen to his preaching because his preaching made impact in the lives of so many people. And as a bishop, he dedicated himself to religious education of the people and the formation of the clergy. Kane oseyiere jabiskop kamano, to nochiwo ngimane kendo nodich kinde duto kopuonjo ji wach Nyasaye, kendo nochiwo ngimane e tiego jodolo mane ioro mondo land wach Nyasaye. Then Saint Stanislaus came into conflict with the king of Poland. The king was called Boleslaus II. Nikech nokwero ruodhno gik mane ruoth timo mane ok owinjore gi ngima mar Ukristo. And as a bishop, he excommunicated the king. Then in retaliation, the king murdered him with his own hands when Saint Stanislaus was celebrating the Holy Mass. Nochung' adiera, nochung' yie mare motegno, nokwero weche mane ok odhi kare nikech yie mare. Emomiyo wan bende kawuono wach Nyasaye luongowa mondo wabed jomochung' e adiera kendo wabed jomochung' e yie marwa kinde duto. The second thing that the Word of God is inviting us to reflect on today is what Jesus tells Nicodemus in the Gospel passage of today. Jesus tells Nicodemus that the Father loves the Son and has given all things into his hands. He who believes in the Son has eternal life. He who does not obey the Son shall not see life. In other words, faith in Jesus leads us to eternal salvation. But disobedience to Jesus leads one to eternal damnation. Miwuoro ohero wuowi kendo osechiwo gik moko duto e lwet wuowi. Osemiye teko duto, nyaka teko mar ng'ado bura, nyaka teko mar chiwo ngima. Emomiyo ka wawacho yie mar joote, kwawacho ni obiro duogo gi teko koyalo jomotho gi joma ngima. En gi teko mar yalo ji, en gi teko mar chiwo ngima mosiko manyaka chieng'. And the gospel passage of today also tells us that Jesus is the Savior coming from above, who talks and testifies about heavenly things based on what he has seen and heard. En e jawar moa malo manyisowa weche duto moseneno kendo mosewinjo. Bende wayie kuome? Bende wawinjo wachne? Nikech inyisowa kawuono ni ng'at moyie kuome nigi ngima mosiko manyaka chieng'. To ng'at ma ok winj wachne ok none ngima ngang'. To mirimb Nyasaye osiko kuome. The Father has given him everything, including the power to judge and the power to give life. Whoever believes in him has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains with him. Wale muru eliso marmisa matakatifu makawono, kawa kwayo Nyasaye mondo miwa mich marie. Wabejo moye kumwode kinde duto, kendo wabejo mawinjo wachne ndalo duto mag ngimawa. Duong obed ne wuon, ne wuowi, ne chuny matakatifu,